Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. Awukholana ilondoloze.